The best way mdaka baba ezokusiza ukuthi udle ucucumber yakho ungahisheki is ukuthi mangena ngomlomo wakho, you take a deep breath in and then uyangena ngomlomo ukuthi ifike la. Ngiyakutshela bayayithanda mayifika la. So take a deep breath ungene. Mawuphuma, that's your time to breathe out. Bese uyaphinda futhi uyangena. Bese you breathe out. Mawuphuma kanjalo. Phelile isikhathi sokuthi wena mawudla cucumber izophelela la. Ah, mele ifike la.